E rua ngā Korowai I whakawhiwhia atu kia Tukoroirangi Morgan RAUA ko Lady Raiha Mahuta I te rānei I te POUKAI I Turangawaewae. Ko te tikanga ia o aua Korowai he whakamānawa I ngā mahi a te tokorua nei mō te whakataunga o te awa o Waikato. He tāpiritanga e nei Korowai ki te koha ko tahirau manotāra I utua kia Morgan RAUA ko Mahuta mō wā RAUA mahi mō te awa.
Hei a RAUA ngā pokohiwi kaha ki te whiriwhiri ngā kaupapa mō te whakataunga mō te awa o Waikato. Ko te rongo kōrero kei a tata nei, ka whakatau tika nei I roto I te whare pāremata te krimi nei, nō reira I whakaroa ki rā te iwi. I ā mātou e noho ana I te taha tika o te awa o Waikato, ko ia pea tēnei te kaupapa pai, hei whakamihi I ā RAUA I ngā mahi kua o tine I ā RAUA.